uNkulunkulu and uprofethi Muhammad uprofethi wokugcina kaNkulunkulu nothi ukuthi uyena yini uprofethi kaNkulunkulu because uNkulunkulu unabaprofethi abasinohlosa abalingasele khona 24,000 so oqala kwa uAdam wena as a Muslim uyakholela ukuthi kwakhona uAdam uprofethi uAdam uyakholela kuJesu uthula kubekele this is the most important thing because if you're coming from a Christian background most of the people they are thinking was ama Muslim they do not believe in Jesus uthula kubekele kanti into ehlukanisayo ama religion is that thina as Muslim we believe uNkulunkulu oyedwa vo mase kuthi laba abanye sikhulela khona njengama prophets right yeah so into sayo uzothi shahada of which it's a declaration of faith whereby you are declaring ukuthi akekho osuzomkhonza ngathi ngaphandle kwaNkulunkulu yena yedwa ucela ucela kuNkulunkulu mawa unezinto ezibenzenzakalayo yazi ukuthi uNkulunkulu the Islam it's all about that worshiping uNkulunkulu yedwa akukho konye yabo alright sik uzoshemba kwami ashahadu
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 ashhadu
allah
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 ilaha
ilaha
illallah
illallah wa ashhadu
anna
anna
muhammad
muhammad
abduhu
abduhu
wa rasuluhu
wa rasuluhu
ngiyafunga ngiyafakaza
ngiyafakaza
ukuthi akekho ufanele ukukhonzwa ngaphandle kukaNkulunkulu
ukuthi akekho ufanele ukukhonzwa ngaphandle kaNkulunkulu
futhi ngiyafunga ngiyafakaza
ngiyafakaza
ukuthi umprofeti uMuhammad
ukuthi umprofeti uMuhammad
uyisithunywa sokugcina sikaNkulunkulu
uyisithunywa sokugcina sikaNkulunkulu
inshallah.